choir, St. Teresa's Asumbi. Asante Mungu. Ponyo kalugo nyingi to pada polando luogi ikiwiny marach ema ni analuo ma jok matin go all the sisters aspirants duto kata kis ayasana natimalo kwagone asero kamano asante Mungu Baba. Let us all arise.